You are the shina and so a ye dafofro a otumfo nyankopon ni obo ade ade amayen many way die she bi ma honim se me no shi ase ya na me de abakosem amamre any de wo so ohunu e for man Ghana ho e na me de shi awo na ene me ba be kan sem bia e ya sem hia pa e ya abakosem bia e bia watida ibi so a wonteda and in see Jibre na share video man in see. Momodi anse obe subscribe to channel ye and the idea ye hun yami ye pa. Obe hit subscribe button no. Like video no ebi awa sem bi sebi and asebi bi chre wajunya. Ube ti mi edi atuo. Ebri pimu ye beshe na enu anu ye no. Na ya sheni edi abro. Ebi ana abako sembi ya wati ye. Wajun mwa ye oke sinene. On ti asi ye. Unya yanka obi nyan chiche mu mu. Bumodi anse ube jawa ye comment section no. Ni ashe di ama. Bane kese pa no. Subscribe button no. Ode subscribe to your channel no. Na fe bell no. Adoma no miaso. Na di edie chibi edi bema. Ene me babe kasa edi afa. Asembi isi ye. A enam soma. Abako sembi eyi niti. Ewo emeimu. Na oba Ghana ha ye wo sika imbia. Sika ino. Edia ni padoduo na enimu no. Eye bafo. Me de two screen so na fi wahwe sikan no e na me de two screen so no sikan ni din de bafo na sikan yi ansa na ebenye din bafo no na ebi e frɛ no okapi na okapi asama meken eno na se ohwe abro ni frɛ ne se brand name ana se company a eye ne din e de ma sikan yi eye okapi na eba ne sempo e na yenya edin bafo edito eye sikan so sikan no omo mani efika kra no mobehwe a ukọ yin kra si omo nwe nkenten obi ikwe fu mu kwutwa enwura anase eniamba bi e di abrɛ omo mu wonwan e kwutwa enwura de ba no duro na to me e de sasikan e de kọ omo mo de eye enwe nkenten so eyusu sikan bi kro bi kra so no mo frɛ no 1 2 3 esan sɛ ube bie no baako mienu miensa ansa na obehun sɛ sɛse kan no pɛ sɛ obi a na kyɛ sɛ webie na edin baako a ɛda hɔ a dodoɔ na ɛde frɛ sikan ɛyɛ bafo ɛno ho asɛm na ɛnɛ mene we hyia impɛ sɛ mene wo ɛka ɛyɛ sikan ɛho asɛm kakra na ɛba ne sɛn ɛna ɛbɛnya edin bafo ɛno ɛna mede ma wo nti ma catch your dada subscribe to your channel yi na yɛnhwɛ na ɛho asɛm bia no yɛmfa ɛma wo die di kan ma menka abakɔsɛm no ɛnkyerɛ we ɛbrɛ bi amanyɔsɛm ɛna ɛnam so ɛma asikan yi benya edin a yɛfrɛ ne sɛ bafo na ɛyɛ ntawantawa bebiri ɛne menti ho ase bia na ɛnenam mu ɛwɔ UP party ɛna afei mpo no ɛyɛ CPP Kwame Nkrumah party na enu na efie bi a ewo Ashanti New Town a ene no obefre ne se Ashtown asem ni si 9th October 1955 sabre ni mpono na Ghana enyanji eye fa ahodie emfiri kokisiko kontem na eye 9th October 1955 ena akasakasa esiye ewo CPP ena fe NLM Meka National Liberation for Entem ewo ifie bi mo Ashanti New Town NLM nti eye between CPP na fi NLM na ewo ifie bi mo Ashanti New Town sena medical candidate no ewo Kumasi ewo Ghana haya na de ekoba he ne se eye EY Baffoe ena abrantie anase papa e friend se KE Chumesi Ankra omo na ntawantawa no esi wontem na sa brempo no na eye Chumesi Ankra yi afi na yebeka se ne dibre no nkoye propaganda secretary e de ma CPP amanyoko no ye ji ne dibre ni fi ni nsem kakra na ye de ma no ekyire no ena efie na ewo Ashanti New Town no ntawantawa kakra esi ye ewo eye Chumesi Ankra ene bafo entem ɛno na Chumesi Ankra ɛtam sekan a ɔde wɔ ɛyɛ bafo nti Chumesi Ankra de sekan ne wɔ bafo no edin no beteneeyɛ ɛbɛyɛ sɛ kum bafo anaasɛ sekan no edi kum bafo no ɛna ɛnam so ɛma a ɛyɛ sekan ɛbɛnya edin a yɛfrɛ no sɛ bafo na deɛ kɔbaayɛ ne sɛ ɛsiane sɛ ɛyɛ wudie ɛna Chumesi Ankra ɛdiiyɛ nti no nhwɛmu ɛkɔɔ so ɛma chumesi ankra ye bua ne kumfo nti e bia na oso ubisa se sase kan kra no ye frene sen na ne din bafo e bia wate no e din no kra no ifi hin ne baa na eno se kan amedia to screen ni sui e din no ye frene bafo ni na ne se entawantawa e si chumesi ankra ena afi bafo entem no ena chumesi ankra ntokwa ntokwa na chumesi ankra efa siken ya media to screen yisui or the war eye bafo abafo uye nti ebi fere no kum bafo ba siken na nkasa no de bro ni fere no se brand name a eda siken no so no eye okapi okapi enini edinye anase brand name a eda so medasi bebre se wenya bre na wahwe video yi mekoso ade abakosema ebesom oman Ghana na osuwe hunu osuwa bakosem na ye na ye esuensua e de boa ye ho bo modia se obe share video yi uno na vuvo na foforo su etumi esua bibi e de afa Ghana abakosem subscribe to channel no na sembi se bia wobia no feto eye comment section no mehwe na mripem no meyi ano e de ama medasi pi se wenya bre na wagye bre na wetie mi ende nyame nyira.